Kathu God.
Ukhe umnumzana bayoni le bayifaka amazabana esadleni.
Awuthatha nanto God olshonqa nto.
Amen. Konakele kubi.
Ngithanga uzofesa.
Hayi.
Awuthatha nanto God olshonqa nto.
Thatha nanto God olshonqa nto.
Awuthatha nanto God olshonqa nto. My baba.
Thatha nanto.
Kanti uthisha wazi. Kanti usenze nje. Awuzola. ndaba
ngiphetha abafana abangaziwa
yeah
ngithanda ngiphathe ngomfana omncane
umfana wembono ubese silwane buka na uzobona nesilwane esilile kubuka bona bizo lihlale kubuka
Please, bakithi ngiphumile manje ngomeni sengifike othisha. I'm the new teacher here.
Ubahuphe ucela ulive bakwethu indaba yesithini mahlukana nani.
Ningisize kancane. Ingoma ngeke ngiyiyeke ningadideki bazalwane.
Ngisina
ngizosebenza.
Kodwa
I'm the one ozodlala ulive manje.
Asibonge khabazela kuphela.
Hallelujah.
Umphathiswa wezokuthutha ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi kwaZulu Natal ubheka intuli ngokubambisana nobuholi bendawo bamema ngokomphakathi wasengodini eshowe ngaphansi kwesifundo kingcetshana enkonzweni yokukhulekela ingo zomgwaqo kanye nozinzo embonini yamatekisi. Le nkonzo izosetshenziswa nokwethula umkhankaso wokufundisa ngokubaluleka kwey'mpawu zomgwaqo kanye nokuphepha emgwaqweni. Imininingwane usuku ngesonto mhlaka 20 October 2019. Indawo Princess Langazane High School Sports Field Ward 27 engodini eshowe isikhathi 9 ekuseni. Abaka RAF kanye nezinye insiza zikahulumeni bazobe bekhona. Umphakathi wenxuso ufake imfanisano yamabandla mayelana neyithutha umphakathi ungaxhumana nobuholi bendawo KwaZulu-Natal sibambisene ukugcinisa umshikashika wokulwa nokufa kwabantu emgaqweni. Kaze kasebenza kakhulu kusobahupe.
Bawethu sesiyavalela sasiyahamba bekumnandi sindawonye. Bye.
Bye.
Tatana to koto shungi to tababo. Baba yini mafethu siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Seven phezulu. Seven phezulu. Awu tatana to koto shungi to tababo. Tatana to koto shungi to tababo.
Tatana to koto shungi to
tababo. Tatana to koto shungi to tababo.
Tatana to koto shungi to tababo.
Sawufuna le makamele niwe
Isenkala
la la la
Sawufuna le
makamele niwe
Isenkala
la 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 ba Awu sawufuna le makamele niwe
Isenkala la la
Sawufuna le makamele niwe
Isenkala
la la Sawufuna le makamele niwe
Isenkala la la
Class!
Yes!
Yes! Yes! Yes! Class!
Yes!
Thank you, Siyabonga. Bye!